was flat Baton Rouge, waiting on train. As feeling near as fit as my dreams. Bobby thumped the diesel down just before it rained. Pulled us all the way in New Orleans. Well, I pulled my phone out of my dirty red bandana. I was playing soft with Bobby singing blues. When she wipers up in time, eyes holding Bobby's head in mine. We sang every song that drive a new year. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, it was nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. Yeah, feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby. From the Kentucky mine to the California sun, your Bobby shared the secrets of my soul. Through all kind of weather, through everything done, your Bobby be kept me from the cold world. Somewhere of an insulated zone, let him slip away. Well, he's a looking for that.
La di da 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 da